kurani kwa tia moyo nimechora zili nusoda hayo maiko bizambu hayo bokala hayo
Thank you. Thank you. Thank you. Joseph, enfin, faire d'autres dames.